Oman Ghana, Mechia Obia, Ahemfo, politicians, Timem for Asofo, Mechia Obia, Bidis and Yakupanda Romanti Obia Ehu Eye. I am a song for more fast, Simonia Bear Mamukuno, Wonderful Mobibia or Henneba, Fresh Prince TV GH. And Mechia Munina, I want to see you. And the dear one, and a minute, my mum can inform the Casaka crap. His son said, a murder ruses, I said, Sebi, being a youth and concerned citizen of Ghana, no? Yen so ye dear, no, to Ghana and say, Simu, Ebi. Yehenia, Elqua, Elmi, my Ghana, moi, in fact. And near my essay, Ewa Ghana. Now, maybe I say, a dear Nessie, a dear Nessie, ye ye. Ah, yen ya, and unty, ama or mine, they say, it just say ye. Bibia, Elko, so Ewa, my Ghana, or my concrony, a hoop on either a shirano. A moa, ama, and near my say, Basa Basa, a sissa. A wood ye adore soon. A comedy to me before. Sebi to me before, po enya a quaint papa and faso. A super woman be enum. Sukupa pansu a woman be enco. A day upon the Namibia Shayna. Sikako ana. Silver, a bureau of my garden. Cocoa or timber or oil, ever ho. Just a mecassa make a car, a bebre. As an ingenuity, you know, or my money pa, a be bre papa, a can cut him before. So, be you of why I send me to me when you may a man yana. Be you of as a sebi, a soft way, our mo anyana. A handful, more said ya monye ana. Messer say, the assessor will be a ye, never my or my gun, a fan in Toma pa Ephra. And it is my young Kamuna Yenye. Men an animal handful at an uncle. Oh, my gun and Mua him for Yina, and your sentiment. Messer and a Macasaka cra, and they say, Encarnated, you know. It was a very chalk on Kuruma. I am for an etch chilkru. I am for an etch cruso. I am for an etch yokru. My failure, a barn, say, Nanonum. Monsore Wakasan say. Esa se tumi wo wan no nya kopon di tumi a hyehye mo anu ntimo kasa tima mu fu otie nana minim kra minim se enka na ye fere bi kwasa fo dwuma ah se ohene ma ye boda wuro se ye kwakoye kwasa fo dwuma enka no ma ba ofie obi abekọ se bi suku adan na ye sia de onim nsuo ko be ko nsuo de onim block twa block de onim adan hyehye beba obi a wo de wo ye. Na omo bebe kishi o se omo esi suku da na omo de omo ho den na de na ene de ye de ni nyina ko gu aban fo anso na nanom mesre se mun sore waka esan se se mo be mu a o my Ghana be fa ne ntoma pa efra mo mo maye mfa aso de ni nyina ko to politicians ne se san se omo de omo nye wo mo adwen so mbe bua te ma mfu o nana corona wudi so hene no eya wo de a o da se bre. O man na ya di asha won sane eya wo dia wo nananom nkuro ene wa beto o ene won so wo ye bie nana mesere se edi se wan tumi anye ensiesia o makuro ya sei ene die mu ananom mu nsore esan se tumi wo ma no mukasa se bitima amufo no o mutie eti e besere mu se mu mrem na me gidi se mu ba mu a ebeye ye. And she say, yeah, and can it in a man on the year, Jumano. Mofa San, she say, no, emu quem. Nami Gidi say, see, I go a quemua. Nananom, and near my becoy. Momaya, my gun, and when he hear his son said, yeah, one no, no, and penny for one and Mokaya, Mosses say, will see a chimpo, and ya would die, a one our taffre, and a kuntuno away say, Shania, and quanemo ninchi, and a echo. Nana. Ena de bia sebi watu ukura wo firi mu a wo di wo hene no na wo ti bia aburochi mema na se wo ten kran ma mu na so ye dan daache mre bi bedura obekwo wunchi na na se ya hwe ama ensuo esei wo ma ga na mu 10 years to come, sebi be yedena enchinema eba benya nsuo anom. Se se ye twenwe nyinara. Nananom. Ensuo aye se no so ye heda nyamfaso obia emfiri so. Eti wodi kuro, oman hene. Ohwe ama ahohoa aba wukuro ma be sei kuro no. Na wakosa. Na na da chi odi be na ebebo e dia kansem. Sebi. Se wanya bibi ama wasia. Menyae emone kro no mesere se montimi anya bibia anka de mo beto ye no ho momentin de wo ho no esan se enkyrema ne ntio so me yesu kam omo bebo ye ntire so ensio na se bi omo de chemicals e sai no no sabi ebe kum oman ne mu ni penina ebe mayan yade na dache no afi ayarefo onko na okuru mo ebe ba galamsia e koso na nafo ano tum yen kan se mon stopo galamsey but mon fon hyehye yenwu akwa mu na na adu dankwa akufu ado o promise your gana for say o ba obedi enhyehye ebegu akwa mu no mo de aye galamsey na na enhyehye no ewo hene ana enhyehye no say yenkoji excavator na yen hye no ana enhyehye no say yakoto timamuni se wo aye galamsey aye mo no tuo ni yenku no ana da bi se we ne wo hyehye dia ene yekone san bra biem moma yen fambra ene sisi ye enye adwuma ne fa ntu galamse ne no kra no e provide nyuma e matemamfuo sebi youth no e momunya enyuma pa enyuma ye momunya sika e de ye de sese omoye enti mesere se galamse ne de emugu no kra enye ye nemom de ehia ye nsisi ye nananom tumia no kita mo no sese afa hene ene de mu a eye mesere sese nananom ahemfo binom e ton wo mani monyam awo man gane mu sabi ube huwa hene nwa ni akwada su kono mana ya chwempana enkane no nente sana ne uwa kwenye so otini ware madudo bia upe bia na mkura mkura ya uroburo ya huchiri umu aswa hene die omanyi hene muya odikuro muya na wana ne sabi uwa kwenye ubema echele nuwa video muna na bede na mkwada ebu yama ya nina ho na na watonu ensase asase baku nipa miensa enaye nwa tonwa mawemona na mawenina ho esan se ye fre bibi emre bi se karma law of karma eye adwuma eti nia wo ye no dachi wo hwia benya so asotwe se wo ye wo hene na wo tie sa video ye wo temene na wo ton asase ba ko amanipa ba mienu miensan mesro san fa akire ne ko tuetua de se se wo de ni sika ma no no fama no na de ade ne ye ne de ano emeye ne de fama no mesre ene die mu a nananom mpanimfo mo nana aho brasie mu memfa na oya mu mesre na makere ma bi sanse menso me yega na ni ba mon sorry na musiesie mu man de sanse mu betime de kwasafo dwuma amo man ni mu aye neat eti eya wo fe se wo man gana pa sebi e fi a ekoso wo man mu na na enti e fe edu sorry na wo sekente na wo bo henema na wo tutuntuma ya guso na ne megugu ho na wokɔ no akunkon na utwa wani na wohɛ okura wutim woman a wom na efi adɔre wom anana eti ya wo mfere kakra ye ma ye ni na ho ye nsɔre waka na ye hu ne sɛ nyankopɔn sɛ adwuma di ɔde ahyɛ ne sane adane asudie da ye so eti sɛ sɛ ye ne ye ne yie sɛbi wo ye agya na nyankopɔn dom ema na wo antimi anhwɛ ema na ye frɔ sɛ wo ye irresponsible father nana men kasa wo ye irresponsible fa kwa adwendwe mwan de sesa wo ye nana ye fa ne megu akwa mu enye kente fra ene nye abetri a mema mema so se wo be ye leader o tro ne se do pese wo ye mumu kese no wo nye mumu osomfo eye service eye jumedie no afa to ho so nana nye ye bo mara ne ne chese wo ye wo hino e de na wo ye ama wo man no ɛdeɛ na wugya wo nkyerema no nana mo ani na ho na sabi di wo nananom anamon akyi esan sɛ ye nananom no omudi omu mogya wo ma ho ɔden omu nkwan ɛno mudi gye wo man yeto ho ma ayɛ eti sɛ yɛ sabi yeto kwan na ye twa ye ni kɔhwɛ wo man ka na yɛ rɛ wo ho ana sabi mpanimfo e mutu kwan a mone abrofu ya sɛbi omo chichire omo man kama kamen mono omo ne ko suku eye biblia bom se bi enti saa ne ma no monsua biblia mfiri wo mu ho moma ye nyai selfishness pese men kuminya emwa se ye beye father we should be father for all no father for enipa kakra bi oya politician you are not there for your party you are there for the country ministers road minister there na wo ye education minister there na wo ye agric minister there na wo ye gender minister there na wo ye ro ministry ho edin na da wo so na ye wo da na sorry isan say wo wa so die kese pa na sa dwuma die die ahye mo say mo anya ni yi a kama on fa mo ho nchemo enu ntina ye mu binom sabi ye ko pension ana ye kwa ho megie ma yade bone na bobo ye ni ewu bone ni ewu wu no isan say bi wickedness a ye ma position wo ye ye ma wani na ho isan say from enti ho da ahemfo politician asofo mo so mu wo mutwa fa isan say mo so mo kasa o my man no etie monsoare waka is not number of people awo wa sorry o anya nkomsha wetime hye dwuma die be na se sofo wudie e wo woman ni mu onsoare manfa so be no munya firi wo so ma woni na ho papa sofo o isan se wudie wumpo woni mu se daache atemu obi e wo ho ya di dwuma die hye wonsa na wa ni ni ya eye den abebu ho aten ana su situation bia wo mbia nyame befa so adie bua tan so ye hiani so ye sikani so ye wadefo sabi so wo position bi e po so wo grassroots a time will come up yankopon ba ne ba baba bi bisaw position amede ma wo no adie na wo ye ye nyame nka wo ho na sabi youth nani a wo mani abere no moma ye ntie ni a wo mo ka no na mesre youth ni se atemdie no mom de ye ntwa so san se atanie and solve problem na ye mpe kwan e befa so a ye be solve na oman Ghana nso e befa ne ntoma pa e fry san se Ghana ye oman konkono a nyakopon a hyeda abo na ye asomdwe man ye nananom you have all it takes so be ma Ghana man agina ne nan so ene die ma mo sorry na monye e maye na nyakopon so be hye mo animonyam nyame nhyira obi anon ka obi aho tv station no channel no eye Fresh Prince TV GH. Fresh Prince TV GH. Mr. And it dear my me viewers, nyami shram wati. In fact, a kwa ya mofa so move you, one more subscriber. God bless you all. Mo comments in here. So we a new person I miss YouTube channel also. Nebo Fresh Prince TV. Ne subscribe, mami. Eya share man call for WhatsApp or pure WhatsApp be a share. Share now we share no. Nyakopon be fa so na wa tre wuhie mu osika se bo adwuma se mu wa ho odin mu ebe yi bibia kama kama e de amawo onyakopon ka ho na won hye wo animonyam mechia wo bia eye Fresh Prince TV GH. I love you all. Se obese wo follow me on Facebook so a eye oheneba boaten Instagram enso eye oheneba 81. Stay blessed. God bless you. The right time nyame ya adoma ye be san ehye biem. Shalom. Peace. Bye bye.